Mfethu ngemkhumbi mfethu ukuthi impilo yomuntu mfethu ifana nomkhumbi mfethu
mfundisi
sibhala imkhumbi emithathu
mfundisi
sathi kunomkhumbi kaNoah
mfethu
umuntu sifanisa nomkhumbi kaNoah mfethu
mfundisi
before uNkulunkulu mfethu amuve umkhumbi asikuthi umkhumbi wakho udingani
sithola
umkhumbi kaNoah mfethu ukuze uqale umuve ubonakale idirection la uyakhona udinga ukuthi ube nama flats mfethu sometimes impilo yomuntu khona impilo yomuntu bethe dinga ukuthi bethi ivukelwe ama flats.
Okay.
Bethu ukuze impilo yakho bethi ibonakala idirection la iya.
Mfundisi athe.
Bethu ngisakhuluma bethi sathi umkhumbi kaNoah mfethu before ubone ukuthi istorm sesiphelile sewuzuphumelela.
Okay.
Ubone mfethu ngamagwaba aba mfethu ozowakhipha hamba ngabuyi kwena. Kunabantu mfethu empilweni abafana namagwaba aba bazowabudu kwena.
Kusiyaphinde
babuye.
All right.
Ingubakhalele ngoba bese kwenzeke izinyo into empilweni yakho.
Mfundisi athe.
Impilo yakho besizonyakaza mfethu.
Mfundisi athe.
Ngicacise mfethu le nto ukuze bethi zwakale kangcono.
Okay.
Uma mfethu ihlahla mfethu wafike wasinyakazisa mfethu.
Yes.
Kade ihleli inyoni. Iinyoni zivele zindize zihambe.
Okay.
Uyabona ukuthi mase kukho into enyakazayo kunabanye abantu abazosuka.
Uthini mfundisi athe?
Ngathi uyazwakala into engisho.
Hayi Nkosi yami.
Impilo mfethu most of the time
asikali
ngezinto ezibukeka zizinhle kuphela.
Ubona
ukuthi khona la isiya khona. Kunezinye izinto efanele sisibheke nezimbi ne izihlungu nezihlukumeza
okay
bese sibona ukuthi impilo khona la isiya khona
mfundisi athe
njoba ngisho mfethu kunabantu abazohamba umphela kwena bangaphinde babuye uzuzibuza ukuthi kodwa Nkosi yami labantu bahamba bangaphinde babuye ungalingi ubafalele
mfethu
bese kuqala impilo yakho ukuthi siya muva bukunowa mfethu ukhipha amagwaba aba mfethu ahamba umphela abone ukuthi sekuyaphileka ngaphansi angabesabuya
mfethu
ulithi khona omunye umlaleli okhuluma ngamajubi izolo
yabona
mfethu kumnandi mfethu ngoba sibuye simotivate nabalali
Lukakhulu
ngithemi ngizwile bethi athe ngihambe endleleni
ukukhuluma
ngamajuba mfethu ukuthi uno ukhiphe namajuba ukhipha amajuba mfethu lithi amajuba mfethu kunabo abantu abafana namajuba empilweni abazophuma empilweni yakho
bayamcheckela
ukuthi ngaphambili kwenzakalana wemfethu mayisiqali move impilo yakho
abantu
angathi bazohlubuka kuwena
hayi
ngabe ehlubuka bayabuya mfethu bayokuchekela phambili ukuthi kwenzakalana bayokuchekela phambili ukuthi azikho ni izinto ezizokuvimba mfethu kwijeni yakho kunabantu abantu babili mfethu abantu abahambayo
nabantu
abahamba umphele nabantu abahamba ababuye
mfethu
nabantu abahamba ababuye ungalingi ubaxoshe empilweni babeyokuthethela imlilo engaphambili ukuthi ingakanani imlilo baningi abantu bethu abasukile kumina bethu ngakhala bahamba namhlanje babuyile mfethu angibarijecti bethu ngiyabadonsa ngiyababuyisa ngoba beyongijekela ukuthi kushisa kanjani ngaphambili sengiyazi mina laba yangakhona ukuthi kuyashisa mfethu kunabanye abantu bethu abayi direction bashiya babuye kanti bese bayi direction ukuthi labeye khona kuyashisa mfethu angikabusayi angakhona mina bayeke abantu abahambayo empilweni yakho abantu abahamba ababuye
bayi
direction yokuthi mebehlulekile labeya khona ungabusayi wena khona
angikabengisaya
mfethu ngoba sebehlulekile bona bakwazile ukuphika nawe bakushiya rafu mfethu bathi bakushiya bakubona ngathi sebengcono kunawe babazibona bethu impilo yakho bethu ingayindawo mebe nawe bashiya baya kwabanye abantu abangcono kunawe mfethu ungalingeki usaya ngakhona wena mase bebuya shintsha idirection sometimes abantu mase bebuya back empilweni yakho ungabusahamba ngale direction obuhamba ngayo ngoba uzofa nabo mfethu
shintsha
idirection sometimes impethu bangisho ukuthi impilo ifana nomkhumbi mfethu
una
ukhipha amajuba mekhipha amajuba amajuba abuya nenabuya nena something a signal ukuthi kuyaphileka ngaphandle
kuyaphileka
ngaphandle uno wephumile emkhumbini ngoba babuye nento ethi kuyaphileka
ngaphandle
unabanye abantu ababuya bethu bebuya beemp bethi akuphileka ngaphandle ukhipha amajuba amabili elokuqala ulikhiphile lahamba
lahamba
angani mezwakala into bezulu lahamba mfethu ehe melihamba labuya labuya ngaphethe
lutho
wangaphuma elesibini melikhipha mfethu walikhipha labuya liphethe something uphawu sekuyaphileka
ngaphakathi
kwemaye phuma uno uno akaphumanga igwaba abalihamba udu
ingabuyanga
akaphumanga mfethu ijuba lokuqala lihambile kodwa waphuma ngale lesibile lamshiya labuya mfethu labuya ngokuthi kuyaphileka ngaphakathi wayesephuma mfethu kunabantu abashiyayo kanti bayi direction yokuthi ku rightless yakhona kunabantu abashiya mfethu kanti bazositshela nge direction ukuthi kuyabheda la siya khona kunomkhumbi mfethu wasibili singakho ngithi understand mfethu impilo yakho ukuthi ifana nomkhulu okay. And understand the umkhumbi wempilo yakho.
Ay,
iphinde le. Uqonde u understand ethi umkhumbi
wempilo
yakho.
Okay.
Umkhumbi kanoko odinga ama flats ukuze uhambe. Umkhumbi kanoko bethu odinga amagwaba azombetray, udinga abantu abazofitray, udinga abantu bethu abazokudayisa ukuze impilo yakho iye phezulu. Udinga abantu abazohamba bengabuya empilweni yakho. Udinga abantu bethu abazohamba babuya empilweni yakho. Understand umkhumbi wempilo yakho. Umkhumbi impethu wesibili impethu kwakungumkhumbi. Wawukade impethu unabafundi baka Jesu
impethu.
Lo mkhumbi nawo namaflat impethu. Omunye impethu wawushaya onamastorm olwandle impethu. Eminye imkhumbi ehambisana naye yayikhululekile. Ngoba kuyenzeka impilo yakho impethu rafuni. Ibhede eyomuntu oseduze kwakhe ibe right impethu. Imkhumbi ethi ayifani impethu. Angiphinde kodwa ngicacise. Ayifani imkhumbi impethu yethu. Sikakhuluma ilanguage eyodwa. Sihleke into eyi-one esiyihlekayo. Kodwa impilo yethu ingafani impethu. Ngobani imkhumbi yempilo yethu ayifani impethu. Lithi iBhayibheli impethu la emkhumbini lo ababekuwona. I-solution kwakuwukuthi bavuse into abanayo impethu. Sometimes kunomunye umkhumbi mfethu ongeke ushiywe abantu, ongeke abantu abazokhama ngaphandle, batshengisa ukuthi impilo isiyanyakaza. Kuzwane bvukuntu onazo mfethu. Bavusa uJesu mfethu, isolution yayikubo mfethu. Bese kuba khona umkhumbi wesithathu, umkhumbi kaJona mfethu. Umkhumbi kaJona umkhumbi wabantu abanama confusion kuma destiny yabo. Abantu bethu abadukile mfethu endleleni zabo mfethu. Umkhumbi kaJona mfethu nawavukelwa isi vunguvungu
nawo
wavukelwa isivunguvungu imuphi lo mkhumbi mfethu ungena empilweni zabanye abantu mfethu. Unowa mfethu wangena emkhumbini ongawona wakhe. You know what, ungena emkhumbini ongawona wakhe uphuma kabuhlungu mfethu. Unowa mfethu uJona mfethu mangabe phuma emkhumbini uthi thathani mina ningiphosolwane, wayese give up ethi ngibulaleni mfethu. Uyabona bathi abantu bethu abafisa ukuzibulala nabafisa ukufa, abantu bethu abangena empilweni ongazo nezabo. Ayibona bonke abethu abantu abafuna ukuyibulalela empilweni zabo. Bonke abantu abafuna ukuzibulala nabafuna ukufa, bafuna ukufela empilweni zabanye abantu. Abantu abaphila empilweni zabanye abantu. But isolution yomkhumbi kanoko mfethu. Ngokukhona inhlanzi.
Okay.
Ezomgwini.
Okay.
Esethu uyaqeda ngayo.
Okay.
Inhlanzi impethu yambamba mfethu. Understand mfethu impilo yomuntu empilo yakho.
Okay.
Ukuthi impilo yakho is like a sheep mfethu. Impilo yakho ifana nomkhumbi mfethu. No matter what bekuhlala mfethu bese uunderstand wonke amastorm azovuka bese uunderstand ukuthi impilo yakho idingani up until ube right mfethu. Kunabanye abantu athi abangeke babe right ngoba baunderstand ukuthi impilo yabo idingani. Angivale kanje rafula mfethu ngiyagoga mfethu. Uyabona mfethu ukhozi idli mfethu. Idli mfethu mangabe ukhozi lakhe idleke lakhe angameva mfethu kuphambane nenkuni. Asikade saba sihle, asikade saba comfort. Idleke sokhozi. Why mfethu ukhozi lenza idleke esingabi
comfort?
Senzela ukuthi mangabe lezi lamachwane okhozi mangabe sefana ndize ukhozi lizoshaker idleke mfethu. Ngesikhathi shake idleke ameva agwaza ukhozi agwaza ithwane
ngokho.
Ngesikhathi ligwazeka mfethu bese ukhozi mfethu ithwane bethu bese liyandisa futhi lakhelwa ngasemaweni lana sikhona ukuthi mangabe ngingafunanga sometimes you're going to be a little bit of a shake.